Nā, ki te kau hoi, kua whai wāhi a Erika Fairweather o Ngāi Tahu ki te whiringa toa o te kau tā whai whārau mita a te pōnei I te whakatai tai kau hoi o te motu. I toa a Fairweather I tana tau whāinga I te atanei, te kau mārima noiho ngā tau o Fairweather, a, kua whai wāhi kē atu ia, a, ki te whakatai tai taiohi o te ao, kā tū ki te whenua o Hungary a ngā maramatata nei. Ki te oti a tana whārau mita I te whā miniti te kau mātahi hēkona, tere ake rānei I tērā, ka whai wāhi hoki aia ki te whakataetai o te ao ka tū ki Korea a tērā marama. Hei tā kau hoi Aotearoa he maha ngā rangatahi pitomata nui I roto I ngā puna kau hoi o te motu I tēnei wānei ko Fairweather tētahi.
With the time she's doing right now, well, I don't like to go beyond saying she's truly world-class potential. And I think that we're going to do a good job in Korea this year at the World Championships.
Hei te whitu karaka a te pōnei timata I ngā whiringa toa.